koro angulo malano wachni ruoth niweyo dumiye poro mulo nieto nikech nichumaga anapaki yesu nyaka jino neweni anapaki yesu nyaka jino neweni abiro chingo nyingi malo ndalo duto nyaka jino neweni ngimana nieweti tikoda kakidwaro wechena oben magi ikaruoth ne piny manyien abiro chingo nyingi malo ndalo duto nyaka jino neweni ngimana nieweti tikoda kakidwaro wechena oben magi
Yeah.